Minush. Abakobwa badapostinga abahungu bakundana, bafise abahungu benshi bakundana.
Nanagate.
Umviriza ndakubwire, umuhungu mukundana, umukunda, uri donc uri fier no kuba uri kumwe n'uwo muntu. Ndumva ata kintu cyo tumuta mu posting. Donc usabizi ko fise umuntu dukundana. None ico mbuza ku mu postinga niki? Ndumva ntacu. Na wundi mfise novuga ati ndampostinze umuhungu dukundana. Uwundi dukundana hava bibona. Niyo mpamvu ituma abakobwa benshi badapostinga abahungu bakundana. Usanga afise umuhungu bakundana. Afise nundi bakundana afise abo bita ba sponsor, baba afise abandi babise ngo ni father house, bafise abandi babise abakobwa afise amamodoka, bafise abagabo bita igitoro, donc bafise ukuntu umwe sahari ibyari good job it seems ugasanga usokanye umukobwa ariko ari fotora wewe ntagufotora ni wiyumvire basi igituma atagufotora cyangwa ukabona wa musohokanye kuri stati postinze wenyene wowe ntiyagupostinze ni wibaze cyangwa ugasanga umuntu yapostinze yamuteye kwa ka emoji
nasi uratabura yuko ashobora kuguposta stati ukabona wewe wenyene
ibyo biri nosi ni ama telefone ni bari Oya, so shaka kubigi. Jende zenda mpostinga.
Nuko berisha atimbe abandi bose nti abaprocessi jo jenye ndayibona.
Jewe umuhungu dukundana. Si donc, si ndinga mvuge ibyo umuhungu dukundana cyane. Ariko yarinza mpostinga. Yarinza mpostinga. Telefone yo mbana indegereza kuco ndayitora.
Nase ubwo se wiposta. Si utora telefone yo kwiposta.
Oya nibyo no bikora. Nibyo no bikora gutora telefone umuhungu dukundana mba ndamufise ko ububasha nawe afise ko ububasha
urumvura muganza rero
oya ni tuganzanya sinda muganza turumvikana
bakunze ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni rukundo ange minouche ikiganiro cyo munsi no kucita gute tugira tuyage na ivyerekeye akazi na kakazi nsanzwe nkora numwigeme musanzwe muzi ariwe Nancy Amanda ndamuvuze akazi na mugandi ko nzi ko benshi muramuzi bujahidi Nancy urameze neza
ndameze neza ndakomeye ndabaramukije abantu muri kubara kurikirana ikiganiro cacu ni Nancy Amanda na minouche
gira presentation ko gira kuri bujahidi
bon bakunzi ba Magic TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone hari minouche si jewe so ndabakunda cyane kandi ndi umukristo mvuze ndi umukristo min kristo muri jewe Muri ibintu byinshi cyane ibyo nkora sino bivuga ngo ndabihetse kubusanzwe nkora byinshi
nasina munsi je nkaba nifuje ko twoyaga tuyage ivyerekeye abakobwa ivyerekeye ubuzima dusanzwe tubayemo reka duhere hari ivyerekeye amaholasiyo hari ivyerekeye aka kazi kacu ubuzima bw'abakobwa tubayemo duhere ku maholasiyo duhere ku biki
kubera ibyo wabiganje cyane na maholasiyo tushobora kuvuga cyane ku maholasiyo kubera tubirabye nibyo bidomina cyane
isi kwanza nibyo tubaye
ikintu cya mbere ndashaka umbwire nasi uri pour ku bantu ba posta abo bakundana ahantu hose ama statut cyangwa Instagram ahantu hose ugasanga ara mu posta niwe mwama murabona tous les jours gechos uri pour
cyane
imvi yawe
Kubera naje ndabikora umuhungu dukundana ndamupostinga Facebook, Instagram, Twitter. Ibyo sinonde ndabintu bon abantu bafite numero yanje bose baraba stati zanje bazi ko mpora ndamupostinga ego je ndi pour
vraiment. Nurabona abantu barakubwira ubwo nibwishime mbe bibaze ko ari wowe wenyine n'umufise nta kintu kibi urabikuramo.
Bon, ijambo bakunda kumbwira barambwira ngo umunsi muzohebana.
Voilà.
Urumva? Ngo umunsi muzohebana uzokoma. Sino no ngira ngo niwe mungu ambere twoba dukundanye.
Nabandi bara baposta konye.
Bon. Nabandi nara baposta. Nara bapostinga hamagiye kigeze. Avuyeho ugezweho nawe nka mpostinga.
Nake kirahaca ugasanga nta uhari.
Bon,
statue when statue yawe nikuvuga iragaragara Instagram yawe iragaragara ko uri single nikuvuga ntibiragushikira
Bon, nyene sindakunda n'abahungu benshi cyane. Ego sindakunda n'abahungu benshi cyane. Ariko igihe ndi singo nyene je ndi postinga, nka postinga kazi kanje, nka postinga nibindi. Hama nyene muri cyo giko abadahari, nyene sino mpostinga dahari.
Igihabonetse kuvuga cyangwa subira ka kazi agasubira ifoto ziwawe.
Bon, akazi urumva muri cyo gihe akazi kara postingwa na waga postingwa nanje nki posting. Ariko adahari urumva cha posting vizyo bindi hama wene vizyo kumu posting bikawa bila haga zi kwanza
na sikuwe kutu yu vila timbega haraba nwakene kumenya mavinu odu kundani haraba nwakene kumenya kutu kwa sohozi haraba nwakene kumenya kwa unomusi tuwari kunga changu unomusi hara hoya gii vizyo nwaruzi yu vila
minush abakoga wada posting abahungu bakundana bafisa abahungu benshi bakundana
na nagati
umvili zenda kubigiri umuhungu mukundana umukunda uri donc uri fier no kuba uri kumwe n'uwo muntu ndumva ata kintu cyo tumuta mu posting donc je umuhungu wanje turakundana sibyo abantu bose barabizi ko dukundana abantu bose barabizi ko fise umuntu dukundana none ico mbuza ku mu postinga niki ndumva ntacu na wundi mfise no vuga ati ndamposting umuhungu dukundana uwundi dukundana hava bibona niyo mpamvu ituma abakobwa benshi badapostinga abahungu bakundana usanga afise umuhungu bakundana afise nundi bakundana afise abo bita ba sponsor baba afise abandi babise ngo ni father house bafise abandi babise abakobwa afise amamodoka bafise abagabo bita igitoro donc bafise ukuntu
umwe
sahari ibyo ari rero nkuyo nashobora gufata ngo apostinga umuhungu bakundana abayononye ibyo donc babandi bandi bafite ibindi basanzwe bakora aba deja abyononye ariko nkanje ndafite umuntu dukundana umwe abantu bose barabizi ko dukundana sibyo donc icyo mbuza ku mupostinga niki
nansi uravuze ngo abafite benshi ariko hari abandi abamufite ari umwe ngakavuga ati jenda msenu, mugabo ejo nka muposta babandi baramubona bashora kuba jealous bakagenda bakavuga cyangwa bakaduteranya
ivyo yemera nabayemera
nabayemera
nkubwo umuhungu agukunda niba ashobora kubateranya oya agukunda oya je nk'ubu umuhungu twoba dukundana umuntu akaza ngo araje kunteranya gute jina majamu shoko unze nirango, ungu mungu mkundana, ungu nukungu, changi ngu mkoga mkundana, ndu muhungu, ukazuka mgira ngu mkoga mkundana, oya. Umunu yemera, abadiko umunu anji aranyizera, nanji ndamyizera. None ibyo bintu uvuga ngo wanga kumpostinga ngo ntibabateranye. Na yanga kumpostinga benshi impamvu ibari ya indi. Bishitse tukavana kugera kubwiye barabanyandikira ngo nkubu bishitse mukavana niyo iba ari impamvu benshi batinya gupostinga akiyumvira ngo bishitse tukavana none umuntu umuvanye je numva atagitangaje kirimo benshi barakundana bagashwana
yesanzwe
bakavana hama uwundi akaje bagakundana n'umukobwa umwe kwijana akundana n'umuhungu bakabana ari uwa mbere mukundanye uwo nyene wa mbere mukacya mubana ye barakubesha biraba ariko ni bake si muri iki gihe cyacu
hariho umuntu ashaka kuvuga je nkeneye ubuzima bwanje bube buri bugume buri prive sivyo nuko uvuga ndamufise numwe kandi sindamuvanga ari abantu ndashaka donc kubabwira wo duhuye ndi kumwe na ntunze ndi kumwe na barabizi mugaba pana statue ahantu hose ngo abari wahari ivyo nushaka gutahura yuko babibaho kandi atari kubera muvanga kumuvuga ego aramuvuga mugabo kumwerekana ajya ama statue nibiki ivyo nushaka gutahura ko bitaba atari kubera ko muvanga
bon sino byemeze jana kwijana ko bitabaho ko bitabaho sino byemeze jana kwijana kandi sino byemeze jana kwijana ko bibaho
baba
bafite benshi bakundana
donc wemeje yuko abatabikora kwera babavanga bo bafise
kenshi minusha umukobwa atabikora nuko abasa umviriza nuko abafise abandi bantu ku ruhande bagendana kenshi niko bimeze ariko hariho nabandi bantu hari nabandi bantu usanga ari nk'umuntu avuga ati jewe sinshobora kumupostinga umuhungu dukundana kuribera ya mpamvu nakubwira kubera ko dushobora kuvana uwundi nawe ashobora kutabikora ari kubera donc umutipe wiwe aramukunda ariko ababona umenga umutipe wiwe arasanzwe arasanzwe donc na bon no muti paraho nyina tabereye igisho bon nawe yo mu postinga
ajaza majambo
boye bacovuga eh nari mu type mubi ngo ubyo ari type gwiwe ngo rumeze ikintu urabona ugacusanga rero bon
iyo niyo bimpamvu kuko umuntu wa mukunzi ba wa mukunzi wewe nyene ntushaka abandi bamukunda
mbere ziko umuntu ashaka gukunda ugutandukanye gukunda biratandukanye ari umuntu ushaka kumukunda ugasanga ukunda nk'inzobe gasanga wa mukunze kubera inzobe ariko gasanga no mutipe atagira amafaranga bikagutera isoni yo kumupresent abantu ko ruvuga eh bazurambira we naye urapindana kana ume akana hela urumva ukunda na gatipe katagira nikagira ino tukazamba ngo dutipe nkutu nituza sura nacu kazo kumarira canke ugasanga ukundanye n'umutipe afise inoti ariko atari mwiza ukazamba bariko ravuga ngo umutipe ngujya mutipe wiwe vrem ngujya nta mukunda vraiment mukunda amafaranga no abantu ni baburi byo bavuga tu mu majambo make
ivyo ivyo vuze nivyo hari abakobwa usanga yasohotse ubona amafoto yiwe gusa donc urana ko ari kumwe n'umuntu umuntu ari karamufotora ukabona nibirahuri bibiri
no kuri table gasa ukabona ari ko ibirahuri nka bibiri kandi neza cyane ubona ko ari kirahuri kimwe cy'umuntu n'ikindi ciwiwe
mugure tarwa kubona abamuvanga mugabo ni just ko atari fyayo urabitaho
Oya asha kubwira abashaka kumubaza tete aveki ukaze j'étais avec ma cousine urumva na kumwe n'umukuzine wanje cangene kumwe n'umukopine wanje umukobwa twiganye donc niba buri byo bavuga igituma utamwerekanye n'ikihe rero ko
afite isije ifo ko ndondera umuhungu ayimbwira kuko nabo ko bihora bishika bagasohoka umukobwa batari fier kuko iki
ahubwo abahungu je sinzi ikintu bameze ugasanga usohokanye umukobwa ariko ari ifoto ora wewe ntagufotora ni wiyumvire basi igituma atagufotora cyangwa ukabona wa musohokanye kuri stati postinze wenyene wowe nti yagupostinze ni wibaze cyangwa ugasanga umuntu ya postinze yamuteye kwa emoji ya
mugabe ikintu nari pour ikintu nguma nanka iwawe kuvuga yuko abata ba posta ariko yarabavanga nansi tahura yuko hari abantu bakunda via bibe prive kugasanga wenyene ubwiwe ni iyi posta Viva?
Mungiru muna ti.
Jewe, jesi ni post?
Chasi, na mtemela.
Niri mwe mundu kisiwiri. Nukufuga nyimba na shwe go post odu kundanya changi. Sikuwa kono wanda mufang?
Nasi vivaho.
Ego. Petetre vivaho. Petetre vivaho. Nono nubi nye meji. Bira waho re ruru mfa vivaho. Nyene. Ko uti postinga birumvikana rero no kuba udapostinga umuntu mukunda ariko nganje si ariko je sinoko uti posti uti donc uti posta nuwo mukunda
je ntiyo bimvo muganda ashaka kubaza gute wewe ufata yuko kutamu posta je wiyo ntiyo bimvo mugabo gute utahura yuko kutamu posta ariko yero umuvanga kuko nase hari abantu bakunda via bibe prive Kuko datara yuko umuntu ashaka kureka gupost umuntu ko bavuga ati nije dukundana nuwanje
uri proud na life yawe igituma none ushaka ubuzima bwawe bube privé ni
hari ibintu usanga udatahura nase ugasanga biraho ko nyene kandi uri proud mugabo ugasanga nishobora kuyiposta cyangwa iki ubikora rimwe rimwe kuko udatahura yuko umuntu ashaka kureka ibyo atari kubera abavanga umuntu
abantu turatandukanye
voilà
ya abantu turatandukanye ariko abameze nka wewe ni baki benshi barabyifuza I swear benshi barabyifuza barifuza kuba mu rukundo n'umuntu akunda kandi ari very proud avuga ati ndashaka kumu presenta ma famille mes amis mes collègues tu vois akavuga je ahantu hose umu type wanje n'umwerekana hari n'undi donc abyifuza ariko ntabikore benshi rero barabyifuza kubera iki usanga umuntu adashaka gupostinga umu type wiwe akama postinga bagenzi biwe ngo nice couple I couple amateka abantu banje ndabakunda cyangwa ugasanga yafashe nk'agafoto ka Jay-Z na Beyoncé yabapostinze uyo muntu wumva ataba yifuza icyo kintu deja abafise nka couple avuga ati iyi ni couple ndifuza ko couple yanje imera guca urumva ariko asubije ubwenge inyuma akiyumvira bya bindi nakubwira bya shobora kumpostinga tukavana shobora gusikina je no bwira abakobwa na cyane cyane ukunda umuntu mubwire ukunda umuntu mwerekane ukunda umuntu kuvana kuvana bibaho minu
ariko indi twibagiye kuzo mu posta we ntago post
Yeah,
wa mungu na go post. Wewe uzemero gumu mu post, mu post, mu post.
Damu post. Je, kwa nini imbere kunda go, imbere kunda posting, anuko ba yaram postings.
Urumva nawe bikora kura waya bigukora.
Where go from? Ega, umutipe ubona ko nyene na akwishimira na ucu na na ucu jumve.
Nasi uratawura yuko ashaka kugo posta statue kawa na wewe nyene.
Ibyo biri no si no ni na ma telefone ni wapi? Oya, oya sasa shaka kubigi. Jende jenda mposting.
Nuko berisha atimbe abandi bose nyaba process ijo je nyenda ibona.
Jewe umuhungu dukundana. Si donc, si ndinga mvuge ibyo iby'umuhungu dukundana cyane. Ariko yari nza mposting. Yari nza mposting. Telefone y'umbana indegeje kuca ndayitora.
Nase ubwo se wi post, si utore telefone y'ukipo.
Oya nibyo no bikora.
Mugabo.
Nivyo no bikora gutora telefone ega umuhungu dukundana mba ndamufise ko ububasha nawe afise ko ububasha
urumvura muganza rero
oya ni tuganzanya sinda muganza turumvikana ibyo nkunda arabizi ibyo donc ibyo nakunda arabizi nivyo adakunda ndabizi nivyo akunda ndabizi rero muri uwo mwanya bigenda gute turumvika byose ibyo dukora byose turabyumvikana rero yampostinze jewe ndashaka gutora telefone nkaraba
amaviews
cyane Canke jewe ndashaka gutora telefone yiwe nki jewe je nyene nki posting ndabyumva ndashaka gufata telefone yiwe nki posting
ndashaka gutara ko uyu muhungu ushora ko mu force akwa go posta kwera kubikunda
oya sinibaza
uretse ko umuhungu ashaka kubigira kugira akuryohere okay arabikunda reka ndabishire ko bijya byo byo kumarira iki gihe umuhungu agushira ko kwera kwazi kubikunda
byo maririki ico byo marira nuko je
uterera ko just kugira ibyirizwa toni mushwa
je noye mu mutima ko mba naryohe ega we uzurira abacani wewe n'uzurira abandi bantu cyane uzurira abacani wewe abikoze kubera jewe de jurumva abanyubashe ko ndabikunda bikoze kubera ndabikunda kubera ndyohegwe
nase urazi umuhungu yimufarsi ikintu nazi akora ikintu kitamurimwe akora ikintu kitamurimo ntacyo bimubwira nta rukunda babigishizemo tuje agupose kwera ko urabikora nansi arabikora yo ntidushwane aha arashaka no kuva avuye kuvanga voilà avuye kuvanga cyangwa avuye kugira ikintu cyangwa azi ko yakora ikintu kibi acha bikora just kubeka ah reka ndamujyohere ndamupost nansi ivyo vyo kumaririka
si ndabyibaza
okay wiwe ni mwanje twavyumvise reka tuyaga abandi sivyo
sindabyibaza izo nabyokora ega kandi umutipe
basi kwa bandi bahungu
petetre barahari je umutipe wanje ratandukanye cyane mini cyane gusa
sindukanye gute
sindi ngamvuga amateka yiwe mugaba aratandukanye cyane
yivuze atandukanye cyane atandukanye n'abandi bahungu wow
ndamenye nk'abandi oya bro
awa tanga ndakoze ama message nyandiki
yo ya oya bro mani bibaho nibishoboka bon reka tuvuge ku bandi na cyane cyane kubera je byi wanje biri ku murongo ego bro ibyi wanje biri ku murongo tumeze neza tu ibyo wacu ni namateka maremare ko ibyo wanje tubanze tubireke
umuhungu ntukamwizere kugeza ku iyo degree na yakoze iki
ni byinshi yakoze namateka
ubunze wa magic tuzi wo murondera nkubwira ikibazo tumura bo muhungu yakoze amateka
ararorinze mucongeza bwa ararorinze so kubandi kintu je ikintu uvugana cyane cyane ku bakobwa nikijya nyene mino ukunda umuntu ego ukunda umuntu nuzura postinga ama picture ya yandi makuple
ni abana watago posta no nucuja kumuposta kandi nawe atago posta
atago posta wene wewe ubikunda kandi akwemerera ko deja mu ifoto ryo foto mufata iyo video ubikunda n'icyo kuvuza kubikora niki
uratara ko hari abahungu bagenda hanze bihakana yuko ati wewe uri umukobwa agenda uravuga ngo cyungo nsokana na nagenda bajewe wapi
none nkubu wewe example wabonye stati yanje n'umuhungu turiko tufata ka video nk'abantu bakundana n'ibiki hama akacaza akakubwira ngo nimukunda none wo cumubaza iyi video nayo yari yagufashe ku nguvu yaguhaye
afise kuvuga turiya n'umugenzi twako turafise na turafata video ujya mukobwa arankunda je sindamukunda voilà ivyo navyuzi kubiba
sinzi.
Afite nasari mu rukundo bimwe birenze ndibiri ku isi yaravyibagiye.
Oya. Kuba ndi mu rukundo ndabizi ndi mu.
Ibiri ku isi yaravyibagiye ibindi biri nyuma.
Bon, si na mibabaro mfise mu rukundo jewe relation yanje imeze neza cyane from rero si nganje wasanga umeze nganje ariko wibana
eh nico kinagatugire indi sije ya kabiri hari sije hari abakobwa bihakana ngo je nta muhungu no hamahera uvize kuki wowe nkubu nka uri mu rukundo wewe uyumva ari sawa guha amahera umushiri wawe natayo gusaba ahubwo ari we womuha haka ari we aguha
nta muhungu asaba umukobwa amafaranga
bariho
sindabyibaje
bariho kandi benshi
gusa urazi ko ntavuga navuga kwa kundi ngo sheri ngo amavuta yaheze no avuga sheri yumse wakoze warosikin sheri washaka kungurana amahera naya nzo yagusubiza
Abon, uyafise umuntu mukundana akakubwira umugurane ari nka wewe minusho reka kuya mwa.
Yagusubiza.
Atayasubije
nta. Afate atayagusubiza.
Nacu.
Kuko urambajije ngo nka wewe minusho jewe nka jewe sinoha amahera umuntu ukundana ngo nkeneye ko yansubiza. Ndeya muhaye no yamuha ayagumane. Sino ya muhango aranguranye ndaje aho ndamuguranye ndavuga hari abakobwa
aje akubwira umugurane aje akubwira umugurane jewe arajerambyi be ngurana amafaranga akambira nibyo agomba yakoreshe nkumva ni ibintu bizima je no yamu
bishitse naho ubonye nokiyumvira afite hari abakobwa bavuga ari abakobwa bavugwa yuko ashora kuba umuhungu atagukunda sivyo mugawe ukavuga ati umuhungu ndafise kuza ndamusohokana ndafise kuza ndamuhibi akenye cyane cyane kurusha wewe cyangwa adakora ndamuhi nibi ndazi azogwa mu rukundo sivyo ivyo ubivuga kwiki
bon novuga ko ari bujuju kwa ntusha ku umuntu nasha kugukunda kubera wamuhaye ibintu
Oya
ariko ari oya abahungu batazi gutereta niko novuga ya batazi kudraga nibo bakoresha cyane amafaranga ehe ariko turi ku mukobwa cyane umukobwa aha umuhungu amafaranga badakundana akora ibintu donc ni ibintu bitari normal gufata umuntu mudakundana umuhungu en plus mutari nabagenzi mutari ngo uri kumwa amafaranga kugira gukunda wapi ni ibintu bitagira umutwe n'amaguru ariko umuhungu mukundana kumuha amafaranga
ivyo byo
ni bisanzwe cyane kubera n'ama gift turirwa turagura n'ibintu
nke gift zimvye umaze kumumushere wawe
oya sindinga kugira mvuga ivyo maze kumuha gusa sinoreka kumuha gift egukana nawe arazima urumva we amana jico mbuza kumuha niki
urukundo rakomereka tuve mu rukundo twigire mu kazi kacu nansi amanda be journalisme imaze mu myaka ingahe
ndayimaze mu gihe
kingana
natangiye gukora kuri Rema ha ego hari 2016 bon ndava kuri Rema ndakora na nindi TV yitwa Asof TV bon nakora kuri Rema nkorana na Asof TV na Rema TV urumva kuva 2016 ego kugeza
2020
ni bihe bintu ubona muri journalisme kiriya gihe byari bihari no ubu ariko byari bihari bibi ubona biko biramerioha kubera ko hari ukuntu wawugumye mu mwuga nuko ubibona yuko hari ikintu kigira yaba atakigenda uba warabihagarize
ikintu kiriko kiraduga ca mbere no uvuga abajeune bariko bakora ibintu kugira ngo igihugu kimenyekane na cyane cyane ego ubirabye ama TV online ataraza abantu Rema yakurikiranwa ngaha nyene mu Burundi RTNB ahanyene mu Burundi Renaissance ahanyene mu Burundi ariko izi TV online zimaze kuza hari ukuntu zatanguye ku donc abarundi bari mu mahanga bagiye babona donc ibintu mu Burundi biriko birakogwa nibiki donc novuga ko iterambere ni ikintu citerambere cyane ego
ni iterambere nyene n'ubundi kuko n'ubu urabona ko uguruje indi wawe hajya ni
True Time TV
impamvu yatumye utangura nawe iyi wawe ni yahe
bon narifise icyumviro cyo kugira TV donc kera cyane kera wanashima iyo 2016 je nakora ibiganiro bigaca kuri Rema tukabishira no kuri YouTube urumva ego twabishira kuri Rema tukabishira no kuri YouTube nkaza ndonka abantu benshi bari hanze bakambira ibi bintu ugira ni byiza bon courage gucho hamanyene mu nyuma ndahagarika kuri Rema bivanye n'ukuntu nari ko nkorana nibi bya Solve uyu wa Solve twakorana arandungika ndava mu gihugu ego ndava mu gihugu kubera Solve ikora ku isi yose muri Congo Tanzania hehe na hehe ya ndagenda muri Congo narakora ibiganiro muri Congo narakora ibiganiro donc hano se nagenda nkora ibiganiro ngarutse abo twakorana kuri Rema usanga barahagaritse nibagikora bon basi shitse ngarutse mu Burundi niho bace bandondera nkorana na Bujahit hama nyine mu nyuma umuntu arambira none udashobora kugira ibyi wawe je ndambira bimaze gukora abantu benshi ndabona umengo si nobikora si ndabishuhiye cyane hama umuntu arambira jewe nzogusupportinga jewe tuzokorana ikizokenerwa nzokora uko nshoboye kukintu cyose kizokenerwa komsa ugurure TV wawe bon cugura TV sinashaka cyane gukora ibiganiro nashaka ko tuza turashira ko ama comedy ibiki je ndo mu actrice nkana na mafilm konza ndashira ko na mafilm yiwanje gucho ibintu nk'ibyo mabarambira ngo ya ngo durashira ko nibiganiro naho utoshira ko kenshi ariko azurashira ko
ya tuzura kina wongera unabe no mu presenter
ego byose ndabishoboye byose ndabishoboye ego ariko bon icyo nzobona abantu bakunze cyane nico nzokora cyane ego nyene bon cyane ndavugana no ni mu frère wanje ari muri Amerika yitwa John Chris bamwita Jesse arambira ikizohora gikenerwa jewe kubijanye n'amafaranga nzogira iki urumva donc bisa nkuko turiko turakorana nayo ariko aramfasha
ni nk'ibiki bishasha uzanye canke kuko ndibaza kutazokora uri wenyene ufise group muri kumwe nibiki bishasha uzanye ukora uratumenyereye turahura dukorana wabibona ibyo tugira nibiki bishasha ubona yuko ufise guhindura canke uzanye bishasha muri True Time TV
muri True Time TV kwanza ibiganiro by'abasani ni
ndabishaka
si cyane nkoranye kandi ikiganiro n'umusani kizoba gitandukanye n'ibi biganiro mwari musanzwe mumenyereye hari ikiganiro cya Lolilo kiriko kimaze gupostingwa kuri True Time kubashoboye kukiraba kiratandukanye n'ibindi biganiro cyane ntaho bihuriye donc hari n'abandi basani nakoresheje ibiganiro nabo biratandukanye cyane donc ntabwo kirakogwa icyo kiganiro gusa ndabitsiko n'abandi bazogikora après kubera urabona umaze gukora ikintu abantu bagishimye nabo baragikora ego
mukurangiza ndashaka ubwira badukurikiye ukuntu bo donc icyo basaba kwanze kubisa
kubantu mwakurikiranye ikiganiro cacu ikintu ca mbere no saba ndasaba support abantu baje kuri True Time TV bagire subscribe abantu baze barakurikirana cyane True Time TV kuko vuba cyane ngomba ndabashire ko filme yanje vuba cyane ariko imbere yuko nshira ko filme yanje hariko udukomedi twamaze gukinwa hariko ibiganiro bitari bike murashaka kugenda just kugira murabe ibikogwa mu musupportinge na ansi amanda ego kugira ngo nawe ashobore kwiteza imbere True Time TV True Time TV ego
nize kubaza kubitahora
ego
bakunze wa Magic TV reka ndabashimire na jewe kuri uyu mwanya wanyu maduhaye hama nonga ndabasaba please ni mumufashe mumusupporting ahana generaci nsaba donc ndabizi ndavyumva yuko mwebwe mudufitiye akamaro kanini ya cyane merci beaucoup mwakoze kuduha umwanya hama ikiganiro kuvyereke byo guposta next time no muhungu ko twumvise umuntu kandi umuhungu atari mu rukundo ko twasanze twanse umukobwa ari mu rukundo merci beaucoup
ciao